Malo elele, koho kuingoa ko Alice, pe ko whakakaunga tāma ki e services healthcare. Ko ki i whanungo nong whikau aki mo e whakautua COVID i tāhiwa pe COVID-19. O kumatu aki mahu inga ke mō meai ai whakamatala to tonu whikau aki mo e whakautua ni. Mo whakamole mole o whakapapau i o tonu ai ngai whakamatala o mō mau aki ha mō whanungo ki a Dr. Ashley Broomfield i he aho kotoa. Ka pau oku ke toi fie mau ha toi whamatala whekau aki moe COVID-19 pe COVID-19 pe koha whehu i pe whekau aki moho o mo ui whetu utaki ki ho o toke tāwha whamiri pe koho o telefoni ke pot ngawe mo ui i he noa walu no noa tolu nima walu nima wha nima tolu. Whakapapau i oku malu aho o mo ui o whātu.